your time. Here we go. One lady come out to the you. Sasa, hebu nipe kidogo nione kama kweli wanaweza au la. Studio hapa na hiyo.